saniyara, kira saniyara, ala kira mamadu saniyara, saniyara, kira saniyara, mamadu, nabi nyuma saniyara. Saniyara, kira saniyara, ala kira mamadu saniyara, saniyara, kira saniyale, mbesidina mamadu saniyara. Abulai wolode saniyara, baminata dengekele saniyara, Khadija tufuruke saniyale, mbe Aisha tufuruke saniyara. Hasani mokedi saniyara, Huseinu mokedu saniyara, Tinye dana alakira kanumina, Fatimata baba saniyara. Sila nana alakira bonya de fawye, Wabonya te alakira bonya mimbo, Sahaba utugura cheba mina, Ya makadugo alimami saniyara. Sidina Abubakari darala, Sidina Usumana sonala, Sidina Umaru tugurala, Bibadara Ali udarala. Kobedara alakira mamaduka, Nyene maya sigi ekirai, Kobefora alakira mamaduma, Makadugo alima misaniyara. Kira ye sana yele tama minke, Tugu yo koke galonye, Sana yele kuma mifora, Auma fesi dina mamadu jelimbe.
Mamadu, mamadu, mamadu saniyara, Mamadu, mamadu, mamadu saniyala,
Mamadu,
arasulu saniyala, Ala kumana kurahanela,
Wapanela,
Kuma madu yu chibaye, Kake chibaye dan tam embede ma, Mene mene bola,
Mene mene bola,
Du mene bola,
Mene bola,
Dila fion bola,
Dila fion bola,
Tubabu bola,
Tubabu bola,
Farafin bola,
Farafin bola,
Arabu bola,
Arabu bola,
Grega fion bebala, Mamadu joba tiki,
Mamadu,
Arasulu saninya la 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 la.
Allah, Allah, Mamadu saniyara.
Madu machama me Mamadu fwa,
Mamadu wa.
Uma Mamadu dwa,
Mamadu wa.
Machama me Rasuli fola,
Rasulu wa.
Uma Rasuli don,
Mamadu. Akera uma kishiya,
kisiye.
Akera uma nemai,
nemai ya. Ayambo flitukula,
flitukubala.
Ayambo dibijukula,
dibijukula.
Misa Mamadu. E Allah, Allah kira Mamadu ko. Zikiri sila,
sila.
Eka foko Mamadu saniyala,
saniyala.
Mamadu saniyala,
saniyala,
saniyala. Mamadu saniyala,
saniyala,
saniyala. Mamadu saniyala,
saniyala,
saniyala. Mamadu saniyala,
saniyala.
Balodi dunye dunya fo, iya foko Allah kira saniyara. Imayengo ala besoli minke, aboke ngo kira folo Mamadu kan. Urani ya oludun soli lakan, meleke ube soli ke kira minkan. Jine ube soli ke Mamadu kan, baji kono jeke du soli la. Ngo kono soko du soli la kira kan, muna adama de unte soli. Dinye dani dinye wili fanache, kira foyi dumachi kira dengeleko, alaye kira uchi dugudola Mamadu kera rahmatanil alamina. Ale kera nemai, ale kera hinedeye, kira kera kisideye, kanyesi dafe umbema. domina kira bora maka ayi kunda to yi fasira ka kira sira to yi fatuma mina toy faka uye kira bogorola joli kera ka kira fambe nyigi halise na sambara dume donyigi na achira ngachira kira ma meleke jibrilo chira kira ma kata fonoro tigi mamadu ye kabe fe akamunga toifa kaula kaula tigi mamadu kumana akumana ala kameleke fe ukata foma sanda masayena makale kira donira toifa kaula kale kira ya fara toifa kauma dali masafe nega ya fa
fa fa ya fa ya fa ya fa ya fa ya fa
furu nyogo aye ya fa nyogo ma bali ma dama o ka ya fa nyogo ma singi ma o aye ya fa nyogo ma singi nyogo ma aluka ya fa alaka ya fa ma masaka ya fa ma aru masaka ya fa ma wadudu masaka ya fa ma latifu masaka ya fa ma faridu masaka ya
fa ya fa nema ya fa general balodima hey ya fa ma ya fa zikiri silama allah ya fa